mahane pepe kutawa pano pano hara ma chuki hai hui e
sai
Thank you.
whangi nui. Ko papa tonu ka kapota ki te whaia, ki te au marama. Ai me hui e,
tai ki e.
Koti, jau, te nā tātou. Te nā tātou te hui nei. Ko hoti nā karakei nā whiko piko nā, piko nei. A tēnei mātai mihi ana ki a koutou, tēnei tīra hara mai tau tuko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kōrau nau, kōrau ora. Kia ora tā. So we might conclude the whakahari for this stage, as we were saying earlier on, because I'm beginning to move into a forwarding process now. And so those are our money meetings, we'll be waiting over this area over here, and the rest of us will be heading into the Leslie Wing. But, take a little time to get a look around, by the way, as we're setting up for the 40, and then someone will come to let the money meeting know when they're ready to go. Halfway. Kia ora.